ilaha illallah lamu fi la won ndaysan man li neexna